Sanibonani molweni abushengi tumelanga sanibingelela futhi sanamukela kwezinto zenzeka siyambe ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Sacela ukuthi mawufika la ekhaya usithandele subscribe button uzohlala uthola njalo zishisa. Phe. Siyabonga kakhulu kwena wonke umuntu osecinizelile bese singena udabeni lwethu namhlanje. Shuru sodibula nawe ukuveza ividiyo la khona aqala ayisha khona isigingci ethi uthuthani uvele wathi akayibambele nangempela wayesibambile isigingci laphana esidlala. Uqiqi usephinde futhi wangena ke manje esephethe inkosi yenkobolwayo. Uthuthani futhi uphinde wathi nje zibambele ndawo zonke ndoda. Lapho khona adevela khona ishaya. Ake siyibuke ividiyo la ayisha khona inkosi yenkobolwayo sike simbuke singe ushaya ngikhona.
Bazothi ngithwele. Angithwele unyaka wami lo 2021 angidlali.
Yabo kusimashivo lakho na usho ukuthi ngizwa kanjani le video. Ngempela ke kufanele ukuthi singangena e-studio ekhipha ingoma ngale costume. Akushivo lakho ngezansi comment section bese thina nawe sibona nanga ukuzayo.